Hi there, Sanbunani Mulweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Kona othi uvuyo ngeke abuye ku season 3 ngoba use unkosikazi womuntu. Mina bengithi bengabacuphisa ayikho inkingi. Yabo bengabi phakathi kwengane zesithembu bona bebeseceleni. Kwenzekani lokhu? Ukuze kuzobonakala umehluko phakathi kokukhulisa iy'ngane zakho nokubebisitha. Ngoba manje kufanele behambe beyongqongqoza laphaya kamyeni kavuyo. Umyeni-ke aphume nelisti asho ukuthi-ke nazi izinto ayidlayo, naye imidlalo ayidlalayo, kwenzakalani, ungamthatha-ke usuku noma zibembile. Uyobebisitha. Mase kuthi-ke ngapha emshadweni-ke ingane zisophahlweni labazali ziyakhuliswa. Guys, ngithe mina ngicela ukuba toxic okokugcina ngci ngibe toxic. Ukuze kuzobonakala umehluko ukuthi ukukhulisa yilokhu. Ukwazi u-step 1, step 2, step 3 uyofika le. Ube present. Ukubebisitha imzuzu, ama-hour, insukwana. Yebo. Athi siphe siyababuka lapha bechoma bephusha iy'ngane athi ngibebisithile. Ubebisithe ingane yakho? Hawu! Imhlola. Bengithi mina babafake bethi fictured. Yebo. Umndeni waka konje u-S umele uba Mrs. S ba ungene. Uphela. Laba-ke abafuna ukuthi-ke wena fix in nimzwile ethi iXhosa emdala engakaya eno-23 eney'ngane nomXhosa akakwazi ukuhlonipha and into ayenzayo angayi-understand noma ikhohle sithi ingane le into emhlulayo ukuthi uma uzothi inzule awusasho kulo yedwa oxabene naye uthuka amaZulu onke yilapha-ke sengifika khona ngithi mina musani ukwenza ngathi awukaze nje ungene ngisho-ke u-first-year. Noma ungawungenanga ku-first-year, fundiseka. Umuntu nento akufani. Umuntu umZulu. Umuntu umXhosa. Yena uthi iXhosa ngoba ziyakhala kuye. Iyagretheka inhliziyo. Sigrethekile isibindi. Udelela. Kodwa leyo yokuthi nje kuthiwe ba naye ilobola celebration. Yavele lento yanokha nje isense ethile ekhanda. Wathi back to life, wakhumbula ukuthi ubaba wengane wahamba ogqukula ingane. Kade sethemwe uyindoda engenamnikazi. Ngicela nibuke isikhathi asho ngaso ukuthi uyindoda engenamnikazi. From ukuba indoda engenamnikazi, useyindoda eposte nobaby mama nengane. Manje ufuna ukungishaya-ke nisho ngizona. Send location ukuthi sihlanganaphi nizongishaya. Ngaphandle kwalokho ngisa-toxic nje kwaze kwamnandi wegazi kuseklha. Yabo leyo nto leyo feeling leyo yokuthi udle into emnandi ukuthi klha ileyo-ke. Lezi-ke ezi-concerning, ezinjaninjani, esesoyibala-ke ngicela siyibale next week, hayi manje. Manje angikhe emudini yokufundiseka nokufunda, ngisemudini yokujabula kuphela. Please, thank you. Bye. Ngiyabonga nge-support. Bye-bye yini.